Igama lami uBawinile Mtolo esizweni samazizi phansi kwenkosomiya esigodini sasobonjaneni. Maqondana nezemvelo emphakathini okwenzakalayo ukonga imvelo, ukuvala kwezindonga, ukwenziwa kwamabhande emlilo, ukususwa kwezihlahla zeimila zokufika, ukulungisa kwezindlela eziya ezindaweni lezo ezingamagugu endaweni yamazizi, nokunakekelwa kwezindawo lezo futhi ezingamagugu endaweni yamazizi. Inkinga ekhona ke la emphakathini maqondana nokwengiwa kwemvelo, ukungafundiseki kalula komphakathi ngokongiwa kwemvelo. Ngoba kusukela ngo-2005 umphakathi selokhu ufundiswa, kuba khona ama-awareness ngokongiwa kwemvelo. Kodwa namanje kuseseyinkinga, ikakhulukazi ekushiseni kwemlilo le ebhebhethekayo. Imphakathi kuthi kwenziwa amabhande emlilo ivele ifike ishise ngale kwamabhande omlilo yeqisele ngaleni. Kakhulukazi kwalokho uyinkinga yemfuyo, ukungafundiseki kwabafuyi ekuthenini ena uma ngabe beshisa, bona inhloso yabo kusuke kuwukuthi benzela imfuyo yabo ukuthi ithole utshani obuhlaza, kanti ngaleso sikhathi leso beshisa manje namanje amadlelo ayonakala. Siyazama emphakathini ukubambisana izakhamuzi zomphakathi, kube iy'nhlaka ezikhona zangaphakathi ezibhekelela ukongiwa kwemvelo, kube iy'nhlaka zangaphandle ezifikayo zizolekelela ngokongiwa kwemvelo, kanjalo nobukhosi basemazizini. Siyazama ukubambisana, esisadinga futhi usizo olwangeziwe oluvela ngaphandle, ikakhulukazi indaba yey'mali, ekuthenini uma ngabe kuwukuthi kungaba khona abatshali bey'mali abanele abatshala iy'mali esizweni samazizi, ekuthenini kunakekelwe ngokwanele imvelo.